hariho abantu baza guterera ku bwoba badafise n'ivyo barya baraye inzara kugira ngo biyandike kuko ngutiyanditse nta kintu uzoronka urumva ngo umuntu azasarura icyo yabimye uterereye menshi baza guha akazi abantu bagiye mu gambwe banaterera bangana iki bari ngaho babuza akazi mu imyaka akazi mwe mwaha akazi mu kwize basemuzeze mwakura hehe ahubwo je abantu bantangaza ni abantu ni umuntu avuga ngo avuye muri Iprona ngo avuye ngo muri Frodebu wagiye vuye muri Senel ngiye muri Semuzeze vraiment ubufise ubwonko canke uburi umusazi igihugu umugambwe watembagaje igihugu umugambwe n'ababumaze mu imyaka kuva Demir Senke babuze akazi jenzi beshi bawugiyemo babuze akazi wowe ugacugenda ubufise uba ufise uburanga busumba bw'abandi senge bacha guha akazi ahabwo muri abasazi n'ukuri ku Imana kuja umuntu aje muri Semuzeze ubu jenda mufata kuko ari umusazi agwaye mu mutwe adakomeye na gatoya adakomeye namba kuja muri Sendede ubu ukaba ngo ndagiyeyo ukanyina ukitora ngo ndagiye kwinjira kumbure ngo ntinyagupfa ngo nshaka akazi kumbure ngo nshaka ngo nzo nta bwenge ufise none nimbugiyeyo uza gucusanga ikiro cya kibiharage cyakorotse cy'umuceri cyakorotse cindagara cyakorotse igitoro cyabonetse amadevize yabonetse eh Chuti zanje bakunzi munkurikira ku channel ya YouTube Urugendo News nagira mutabare n'ukuri ibara litaragwa abarundi bararushe uyu munsi vya bintu byo kubatoza amafaranga vyahinduye isura gushika naho ririkorera bitegeko ahantu hamwe hamwe abakozi ba leta bamwe bamwe bagategeko gutanga amafaranga y'umushahara w'ukwezi kose vyatanguye basa nk'abitanga hazi misi ndabahaye inkuru ariko ubujya bayitegeko ndashaka amanze mu mvizi inama barimo abasemudede abasemuzeze nako nukuri tutavuye hasi bino bintu ngo tuvyanke nivyaho abereza guhuka ibintu byo guterera amatora byo kwaka imfashanyo abanyagihugu bikeneye ifa ko bihagarara mu nkundire twumvirize aya majwi
Datanze gake banyamujyango na komanda ba menyeshi igihugu kidasanzwe cyukwegeranya uburyo buzokora mu matora twemerije
ubu ni imbonera kure
yo ku mwaka uza ni igihugu kidasanzwe kandi citeka
ito nta mateka
agomba kubatumirira ngo umuntu wese yumva ko afise umutima wo gukunda igihugu
umuntu wese yumva ko afise umutima wo gukunda igihugu simpaka ngo aje mwibi bintu bipfapfa ngo aze guterera amatora ngo aze gutoza amafaranga ku nguvu ibi byarikwiye kuba volontaire y'umuntu rero kudaterera amatora ntibisigura kudakunda igihugu
ko arayikwiye gutanga uburyo afise
ibaze vrema ararikwe gutanga uburyo afise
kugira ngo bufashe mu cyo gikorwa cy'amatora cyo kumwakuza hariho komisiyo yatowe buri gacimbiri y'abantu batanu batokegeranya ubwo buryo baba bafise amaresi yo guhera ku gihumbi gushyira ku bihumbi ijana kuva ku muntu afise imyaka 18 kuduga no kuvuga hariho mikaye utanze ubwo buryo bamwandikamo akongera agasinya kuko iyo kaye niyo bazosuzuma bakaraba ati mbega mu gacimbiri kanaka habamwo bande batanze uburyo buhe
nagomba ndabwire aya mafaranga muri cyo kuyatanga nukuri mureke kuyatanga umugambwe Semuzeze wanka ko indorezi ziza kugira biba majwi bakemera no kwigwanako kira noneho amafaranga yo gufasha abatora baranayahawe n'amafaranga yo kubaha uburanga muntu hajya bumwe bwa biometric barayatanze ariko ikibazo kiri hehe nta nubwo barabaha barahinduye bagomba kwa mu vyipapuro kugira bize birohere kwiba majwi babonye ngo batanze za danga muntu zimwe za biometrike ngo vyo bagora kwiba majwi baca bahitamwe guko baca bakora ibintu bipfuye nk'ibi barundi barundi kazi bino bintu tuvyanye ngo komisiyo komite zo gutoza amafaranga guhera ku gihumbi gushaka ibihumbi ijana ngo zarashizweho none aterwa n'abandi erega abantu bose ntibari muri CNDD-FDD za ivyo za mubimenya mumenye ko hari abantu babwirizwa guterera amafaranga n'abandi batayaterera ko batabishaka kugacimbiri none bayatanga ku nguvu ibi niko kubatangisha amafaranga ku nguvu batagira umugambwe vraiment nimbona yuko uzomara barundi umuntu arari inzara atagira ivyajya atagira icanwa ugacuma utoza ibihumbi ijana bo niyo byo bacumida ku nguvu ibi ntibishoboka foko tuvyanka vraiment
yo ayo makaye azoshika muri komine rero mudufashe kubitahura kuko mu gacimbiri niho bazora bati mbega agacimbiri kanaka karimwe abantu abo bantu babayo ni bande barafise umutima wo gukunda igihugu kuko agacimbiri nk'akarorero
ariko murumva iterabwoba kweri ngo agacimbiri karimwe abantu none hari agacimbiri katarimwe abantu urumva izi ni iki ni ikintu kije inyuma rwa rusasuma rwo kuraba abasemuzeze nabo bisa bakeba mukibagira ko n'abantu benshi nabo mwasasumye n'abagira ubwoba bakavuga bakemera kuja muri sendede kubera ubwoba kubera gukiza agatwe kubera mu bica suko bakunda none ko nzi muri benshi vraiment mutemera ababagesera kubera iki mutova hasi vraiment ngo tuvire hasi rimwe twese atarumwasigaye erega ntacho bo tugira ntibo dushobora abarundi bararushye bose baridoga aho bari nukuri sha usivye nyene nk'iki gipfu kiro kiravugira ngaha kiro kiradedemba ko si kuvuga kwanza avuga ibintu bitagira kamaro abandi bose barankase muzeze
tutoje amafaranga tugasanga hariyo nk'abantu nka 10 bashobora gutanga amafaranga cy'amatora murumva yuko batashavuga ati none akurate imbere koko bipanze gute yemwumve yuko
n'ibyagobagura biramunanira ariko aravuga ibintu akavuga akikanira ukamenga ari kuri wese ntaronka n'ibyo avuga aho gacemire ko kwanga bipanze gute none mwa bahaye amafaranga batanga abantu barashonje tubagira ibyo kurya matoza amafaranga apfuma
acho kugira ngo dushiremo ingufu n'agatege rero ku maservice bazobatoza amafaranga aho mudandariza batobatoza amafaranga memene ko mabarabara baravuga yuko hari aba bazobafise ibyo bitasi nayo makaye yo gutoza ayo mafaranga rero mwumve neza yuko mwo kwitegurira kuzoyatanga ha muri karitsi kugira ngo twerekane kariho turi kariho tuba kandi turabarundi koko rero ndabasabye ngo mubitahure kuko ni indinganizo y'igihugu cyose kandi bazoduhariza ritaduhe ati ku mutumbuyu ubu cyane karitsiye uko twagiye turanya gutanga ubwo buryo nayo ntumbero yo kwerekana ati mbega dufise ku mwaka uza dufise abenegihugu bangana gute bazokwitabira amatora rero mwumve ko ari akamo ndabateye kugira ngo twese tukigire igikorwa c'iwacu murakoze murambabare mvuze odia y'umwanya munini mugire umunsi mwiza abatari hafi ni bizomara desomene suno munsi gusa igikorwa kizomara indwi zibiri abatari hafi abasanzwe bataba ngaha mwakano gacimbiri mino misi ariko bafise ibyo baharahangurira misi ariko bafise ibyo baharahangurira cyane bafite imiryango bumve yuko nabo bogira uruhara rudasanzwe mu kuduza agacimbiri ka mwizero yacu nuko mugira umunsi mwiza
yagiraga bagure ngo tugire ngo semuzeze hanyuma acara akaziba ikintu kishye Burundi rero ni ikinyene dufise abantu baza mu banyagihugu kubera indangari y'utuntu baba bahaye duke y'abanokera bagaca baza gutoza amafaranga abanyagihugu kuko nk'uyu ni we muntu wa mbere akwiye kwiyamirizwa shimukara kuko mumugira kuko abantu bato bato batotezwa n'abantu bato bato nyene donko imihimbiri nk'iyi iza gukorera abantu bibereye hari y'ibujumbura bakaza gutoza amafaranga we mu Burundi nta matora aho nyene hari tutarabona agatogwa asagiye mu matora ni mureke no kubona amafaranga ngo muri ko mugira ngo amatora oya vraiment muri ko muhiganwa nande tutarabona agatogwa asagiye mu matora ubu ndacamurindiriye namwe murindire kandi arimo kuvuga murazi ko avuga ntameze nka babandi bagende bakagobagura hariye bakagoma tukamengani ukamengani ni vya vyuma bizomera umupira hajya mbe byitwa gute bakavuga ngo ngo mba yavuze aravuga akavuga ijambo ryiza n'ubu turamurindiriye urya ni yavuga rero muzobibona ataraja mu matora ataravuga ngo nzoja mu matora ukunuku nuku jewe ndababwiza ukuri ko nta matora hari n'amatora n'ibi bintu byo ngo amatora ntimubiterere ntimutanga amafaranga n'amafaranga badede bashaka birira gusa kuko nta matora hari ikina mico reverend kuri yo yara yavuze yuko amatora aheze kera murabonaga abantu banje none baba ari kwatoza amafaranga izi karatatu mubona izo mwabonye imbere arizo zizi mubona ngaha izi gata monariza niza monariza ariza barundi bose ntibona ko arizo umugambwe se muzeze hano izikarata bavuga ati murabona ngo nubwo muntu umenga izikarata zidasa izi zose ngo nizumbwambwe se muzeze cyumvikana ko abantu bose bari kwatotwa amafaranga bazoterera bahabwa ya makarata none uri umusenere baguha nk'iyi karata nkande ugashuterera bagushira muri se muzeze ku nguvu kubera iki ibintu byose bakora babikora ku nguvu vraiment namwe bwanyu n'ukuri murakwiye kubita gashi mukamenya yuko abantu bose batari mu gambo se NDDFDD ariyo semuzeze kubisanzwe umuntu afite uburenganzira kuja mu gambo ashaka hano rero kuba abantu batari muri se semuzeze yanyu nuko batabemera kandi batabakunda izi karata muze murazi haba abagumya banganye abamena banga banyu ntabwo ari abagumya banga abamena banga banyu abari bo bazabara baterera nizi mbonesi zataye umurongo kuko ni mbonesi zose zigomba guterera ibi bintu mwabantu hano nagomba ndabereke message herekeje ubutumwa mumvise ndayibasomere murantunga tujane 5 kuri 5 murabe message yakurikiye uno butumwa inyuma yaho ndaza kurangiriza ku nkuru ya Angelina ndayishimiye uwo ni wa mutambukanyi wa Valisita ndayishimiye Angelina Ntelena yewe ubu ngo nwese gaserukira Burundi ahatagiye umugabo wiwe ni wagenda akaza gutambama ngo ni waserukiye igihugu murantunga rero inyuma y'ubutumwa hano ndabasomera icyanditse kivuga ngo bona premidi tubiyaze n'ubuseruki bo n'ubutumwa bwaciye butangwa ni imbonesi imwe muri bari ko barahimiriza aba bantu bamutoza amafaranga ku mishahara muri make ni kubatoteza yatangiye avuga ngo bona premidi ngo tubiyaze n'ubuserukizi bw'umugambwe muri komine yagutse ya Butihinda aha ni imuyinga tukisunga ingene byagenze muri kahise dusanga bikunda kugorana gutanga imishahara wose gutanga umushahara wose kuri benshi bahurikiye mu gisata cindero aha rero ni kuvuga ngo abarimo niyo bari kubahabwa aya mategeko kugira ngo batange umushahara arico gituma dusavye umuyobozi wese ahimirize abo ajejwe ejo aho bukera bitabire igikorwa cyo gutanga intererano y'amatora murumva kamara baza reka maze ngire ngaha babantu muzi bahembwa ubusa baba ari mu muzi bahembwa ubusa vrema bakabasaba ngo kwezi kose niyo n'umushahara w'abantu bakwiye ntibashobora kuri hamwe inzu ngo bawurihe muri rasiyo ngo bawiyunguruzemo hari umwari mu jewe nzi atonda ku kazi ni moto cyangwa ni modoka ibirometero 20 buri munsi akabahembwa 200,000. Muranyumva? Uburundi nimuve hasi basha. Erega baraduhenukana. Reka maze mpagarare kandi. Nama mbona buri munsi Perezida Evariste agenda kugurura inzu twiyubakiye. Twiyubakiye. Abantu bibakiye ba diaspora. Kugurura gusa kwifotoreza nta ya leta nimwe igera yubakwa nta mugambi numwe nta societe igera yubaka ya leta abanyagihugu gusa bagenda kubakira inzu zabo akagenda kwifotoza ki ngo agiye kugurura none bari byiwe bari bya leta se amafaranga kwaje mu mifuko y'abajya abantu aja muri leta mu bindi bihugu nko biteye imbere iyo hakozwe umugambi nk'ijya parking hall nabonye bagize muri ville ijya parking y'imiduka leta ikigura ikagura urya muntu yubatse igashyiramo amafaranga niko ibihugu biteye imbere bigenza kugira ngo isahirize leta urya muntu yakoze aca yibandaneza akora ibindi ariko ngaha bagenda kwifotoreza ku by'abandi gusa ibyo ntibishobora guteza imbere igihugu murantunga rero tubandaye ni message itera ubwoba abarimo abarezi ngo binjire mu ntuze ya muri semuzeze ku ngufu abayirimo n'abatayirimo yakomeje avuga ngo baraza bya bigona gutanga interano y'amatora ngo ayitange atagonanwa oya ndasubira inyuma gatoya wancho gituma dusabye umuyobozi wese ahimiritse abo ajejwe ejo aho bukera bitabire igikorwa cyo gutanga intererano y'amatora ayitanga tagonanwa yisunze ko nawe leta mvyeyi ikomoka ku mugambwe semuzeze alico iheruka kumutunganiriza ibi ni bya bindi n'abandi babwira mwabantu urumva babwira ngo baguhaye akazi bakagaguka gatangira ugakora ngo amahera yawe yo kubaka ishuri ugutera permanence ugutera ngo umuhungu wandayishimiye ngo yagize mariage ugutera ngo ugikorane ngo imwaro ngo guterera ngo kungu permanence ngiye kubaka ngo ngahe muyinga ngo guterera ngo rugende rw'umukuru w'igihugu ngo kugura inka ngo ya president ngo tuzomuzimana ngo niyaza ngo kumugurira inka ngo tuzomutekerera ngo niyava mu gikorane nivyo akona kazi baguhaye muri bwa 200,000 niyo ba 300 hari na bahembe 200,000 bagacaza bagusa amafaranga nkaya yewe Burundi frame birangora ndagira naho muri cyo mvuga reka nkomeze ndabahebe na butumwa akomeza avuga ngo kubwiye ivyo nta mwigisha numwe yotanga amahera ari munsi ya senkemire 5,000 by'amarundi 5 ku mwarimu vrema na karasiyo bari keneye baje nibijumbu nuduharage ashobora gucisha ku nzoka uwo munsi bugaca none ngo nta ushobora gutanga ngo ari munsi ya 5 urumva ni itegeko reka dukomeze twifuza ko akanoti Kadimire yogatanga mu ntumbero yo gushigikira ibikorwa by'amatora urumva ntawe mu 5 agashana duza ngo twifuza ko tanga akanoti Kadimire ngo kandi ngo ntiyuje munsi murumva namwe abayobozi ntihagire uja munsi ya 15,000 15,000 amafaranga y'amarundi uwiyemera atange na 50,000 nabazoshimirwa kurugero azoba yatanze kano nakamara maza nguyemera ngo azoshimirwa ngo kurugero ngo azoba yatanze mbo ibiswe by'inkona byanyu mubitangire kimwe cyose ayatari munsi y'igihumbi amafaranga y'amarundi muzoba mwiteye iteka muriteye n'igisata cindero umuserukira ntandere kihari mu Burundi abantu biga kubusa bakigira ubusa bakigubusa byitwa ngo biga kuri kubusa ariko baratanga amafaranga y'umunyezamo y'ibitabo y'ikingo yo gusanura amashuri ngo guhemba ngo bakuru diskwari aba ngo biga kubusa biga ku mafaranga kera twe twiga twatanga amajana ne ku ishuri 400 francs bakaduha karisi kandi kandise ko 4 suko nyene ngari 4 za bye 300 eh ndibuka ebana nyagihe katana nyagihe katangiye mbo natangirana nyina nyakantu gatangwa mu mwaka wa mbere premier twatanga amajana 3 cy'amajana ndabyibuka aya majana tu yatanze umwaka wari nduhera atandi amafaranga dutanze ubu rero bakagusaba 10,200 ejo bundi 30 ejo bundi 40 amafaranga ugasanga barageze 50,000 canke ijana uyatangira ubusa reka dukomeze none aho babiga kuri gusa nimba baniga kuri gusa iyo bahejeje baronka akazi nimba baniga kuri gusa iyo bahejeje kwigusanga hari icyo bafise mu mutwe ibaze ko umwana ashobora kumara imanite umunyeshuri ugasanga ntazi no kuvuga n'igifaransa ashobora kuvuga igifaransa minota 5 minota 5 ndarabahanura abantu mu nkurikira ngaho kwishene nimwaheze ishuri mugende mwigire hanze je navuye mu ishuri ntazi icongereza ntabwo babwiza ukuri sindabiyemere ko sindi ngaha nagiye uciga mu nyuma nicho gifaransa iminota inga 5 uri kora kivuga ubusebye noneho reka nabwiza ukuri biga ubusa abubu sha ibimvuga ndazi ko nawe uri umuhamya wabyo uragenda ukaraba uwo munyeshuri none uyu munyeshuri ni yarize yaramaze amashuri sinzaro nagiye gushigikira umuntu umwe ya presidente memoire yaramaze amashuri hewe araje imbere aravuga ibintu yegegegegegegegege ibaze no gusoma ibintu wiyandikiye urumva gusoma ibintu wiyandikiye wakoze ku bushakashatsi bikakunanira ibyo wiyandikiye vraiment memoire yawe wafashe umwanya ugasura mu gahonda ukaburuka rimwe kabiri gatatu bikakunanira urumva ntumva ko arakamara amazi reka tubandanye rero ubutanze ace yiyandikisha ku muyobozi yitwaje akaresi bamuhaye intonde z'abatanze muzizane mu buyobozi bw'indero muri komine kugira ngo tugire icegeranyo cy'uburyo bwatanzwe mu gisata cindero mwibuke ko turi mwihiganwa kandi umwe wese azosarura ku rugero rw'ivyo yarimye iriterabwoba bagira izimbonera kure nijyo rituma hari abantu baterera atamahera bafise abandi bakajya madeni atamafaranga bafise kubera iterabwoba kukubwira ngo uca wiyandika ngo uterera ngo udaterera bakumvisha yuko ubwiza guterera kandi ugaca wiyandika ibi nivyo bintu bituma hari abantu baza guterera kubwoba badafise n'ivyo barya baraye inzara kugira ngo biyandike kuko ngo utiyanditse nta kintu uzoronka urumva ngo umuntu azasarura icyo yabimye uterereye menshi baza guha akazi abantu bagiye mu mugambwe banaterera bangana iki bari ngaho babuze akazi mu imyaka akazi mwe mu akazi mukwize basemuzeze mwakura hehe ahubwo je abantu bantangaza nti abantu n'umuntu avuga ngo avuye muri Iprona ngo avuye ngo muri Frodebu wagiye vuye muri Senel ngiye muri Semuzeze vraiment ubufisi ubwonko cyangwa uburi umusazi igihugu umugambwe watembagaje igihugu umugambwe n'ababumaze mu imyaka kuva demiri senke babuza akazi jenzi beshi bawugiyemo babuza akazi wowe ugacugenda ubufise uba ufise uburanga busumbo bw'abandi senke bacha guhakazi ahabwo murabasazi n'ukuri ku Imana kuja umuntu aje muri semuzeze ubu jenda mufata kuko ari umusazi agwaye mu mutwa adakomeye na gatoya adakomeye namba kuja muri sendede ubu ukabona ndagiyeyo ukanyina ukitora ngo ndagiye kwinjira kumbure ngo ntinyagupfa ngo nshaka akazi kumbure ngo nshaka ngo nzo nta bwenge ufise none nimbugiyeyo uza gucusanga ikiro cya kibaraga cyakorotse cy'umuceri cyakorotse cindagara cyakorotse igitoro cyabonetse amadevize yabonetse eh ibyo mwivyo byose ugombujeyo ni gutumwanya ni gufata dofaranga twa bugahereza Reveriana kishira ku mufuko akaja kubaka ibitaro makamba by'akarorero akubaka ama etage aba bantu bajya abantu bona bajya abantu bona bajya abantu ni mfuzi igendera bagufitiye ubutunzi mw'abantu baguma bubaka ama etage baguma bubaka ama ibintu by'ama miliyaridi amafa bayakura hehe kama miliyaridi 10 mirongo 2 mirongo 3 ugasanga umuntu afise imiliyoni zibiri z'amadolari waje muri bere ugasanga haragaragara none wewe wayakuye waje kuri marishike n'uwa ugasanga bose bayakokoye bayakokomba yakombye bayakuye kubera iki bafise ibifaranga byinshi bo nibo bayatora kabandanye nabona ubutumwa nshuti zanje murantunga hano rero bakomeza bavuga bati ngo votre capacité de démobilisation izogaragariza izogaragarira kuburyo bazoba buzoba bwatanzwe nabo murongoye murumva kano karakomeye niko gusaba cyane bancangira bakanshiramo igifaransa je simba ngomba ko nibintu ndiko ndavuga yo mu gifaransa na gikeye nikuza tuvuge ikirundi abarundi bacyumve neza ijana ku ijana urumva hano gituma bavuze iyi votre capacité de démobilisation no kuvuga babashize mu migwi abademobilize hariho abo barenganije bazohabwa amafaranga rimwe batazongerwa yandi hakaba nabandi bazoguma bahembwa banavugwa hakaba nazohabwa amafaranga rimwe gusa nibaza ko bagomba kubasezerera bo sindabize ko kubasezerera ariko reka ndabumvishe audio y'umudemobilize yidoga kuko je byose mbafise ibyemezo murazi ko ndabaha makuru nkabana n'ibimenyetso reka ndabumvishe audio y'umudemobilize yidoga avuga ukuntu babarenganije kugira ngo mubone ko ndabaha makuru atari kwivumbi ndaberekana cyangombwa mugabo ndanyegeza imyirondoro y'umuntu kugira mubone ko ndabaha makuru atari kwivumbi urumva rero abademobilize baridoga kubera yuko ntibafashwe kumwe abari abademobilize bamwe batswe uburenganzira bwabo bwo kuba abademobilize bariko bararenganywa ni imyidogo itagira uko ingana kandabereke
bivanye na rya tegeko perezida yasinye muri 2021 ritugenga kugira ngo bikunde tube turaronka ayagasabune cyangwa kiro kibaye cyaba kukwezi nko mu bindi bihugu ko babayeho ashatse kuvuga bahoze ku rugamba kukwezi nkuko abandi babayeho iyo za Rwanda hari baciwe amazu babayeho Kongo n'ahandi hari abahaye uburyo butubutse urabona rero twebwe turafashwe nk'inyamaswa kirantegeje mu mwanya ndabye aho bansize mu mugwi basizemo ntibitomoye kandi namira kwa muganga nama umukobwa hejuru y'umuganga nakuye urugamba urumva hariho intonde zamanitswe mu makomine tandukanye igihugu mu ntara zitandukanye z'abahoze ku rugamba kuvuga ko hariho imigwi bagiye barabashyiramo ni ukuvuga nshobora kubwira andikate severe na très severe ariyo abantu bazagomba kwishyiranwa ubuzima bwabo bwose kandi ugiye kuraba abo bantu bamwe bamwe ntibababaye gusumba abababaye hari abababaye gusumba batigeze bajya muri uwo mugwe hariho modere hariho n'ibyitwa ngo nire ibyo byose birimo abo nabo ukuntu kuzovanavana ko bafatiye ngo ku mushahara w'ibihumbi 15 ku kwezi urumva yongera ngo nayo kuri micombero n'amatari mwambutse bagaca bayagwiza n'imyaka itatu wumviriza bakamara amazi 15 ku mombe dotrupe ayo niyo risunga hanyuma ofisiye umenga ni turuwasa umusozi ofisiye ashobora kuba ari hagati y'ibihumbi 170 mugabo rero hakaba hari utundi turusho baronka bo utundi tari utundi turusho baronka sobanurwa rero ko oye kuraba
ngayo nguko rero nshuti zanje nashimye kubereka intonde ku bijyanye n'abademobilize mubanze mubone amagogwa bagowe uko bapangiwe guhembwa kurosa amafaranga ibibagenga byose amakuru n'ibimenyetso nashatse kumvisha amwe mu majwi yamwe twashoboye kuvugana hano maya majwi hariho ivyo nakuyemo kumva z'umutekano kugira ngo uwampaye amajwi kumbure uwayahawe amwumvise ntaca bimenya ariko nuko nabikoze mu byukuri yanambujije ngo sinda bitangaze mugabo kubera yuko hariho icemezo nagomba kubumvisha kugira ngo mvuke amakuru atari kuvumbi ntangajemo aka gace gatoya kugira ngo ibindi namukingiye ntibishobora kumvikana ibindi byumva yuko namwe muza kuntahura kandi nawe ubwiwe araza kuntahura kuko ntawe ushobora kumumenya mugabo nagombye mwe munkurikira mwumve yuko ibyo nabahaye ari ukuri no kuvuga iki abademobilize baragowe ayikivumva baragwanya urugamba hanyuma abo bagwaneye ubu bari ku butegetsi bariko baririra inkoko bariko bagivyeze ariko bobo inzara irabishe irabarembeje bino ntibitangaje rero kumva ko murazi ko perezida Evariste yavuze yuko aje guhagurukira ikibazo cyo bademobilize aya mategeko murazi ko amaze igihe bari bazi ko bazofatwa kumwe mbuga murabona atangiye kubamo amacakubiri gushika naho mu inkuru nabahaye mwumvise yuko mwagace ka nyuma umviriza ukuntu bavuga uyu yanditse buno butumwa wo mu ariko aratoza amafaranga yabwiye aba yavuze ko abademobilize bazotanga amafaranga menshi donc abazotanga amahera menshi ari umva ukuntu yakanditse yavuze ngo mu gace ka nyuma yavuze ngo ngo votre capacité de démobilisation izogaragarira ku buryo buzoba bwatanzwe n'abo murongoye urumva natwe baguhaye dutange sha murumva iterabwoba kweri aharimo iterabwoba rimwe riteye ubwoba iterabwoba riteye ubwoba murumva kakantu ngo ireme ngo iyemere ja ku kivi ejo aho bukera mufate iya mbere mu kwitabira ico gikorwa citeka akarangiza vuba muheza gikwe ja ku kivi mwiyemere babafata ku nguvu bameze byo mudashoboye uyemere kugira ngo jaho bukera uje ku kivi ibi bintu ntibibaho usanzwe ntibibaho cyenda savye mumbabarire uruwo mumbabarire nibaza ko je bano bantu batuma ibyo bintu bakabikora badafite ubwenge nagira mbwira inyanka mugayo hariho n'abantu bari kora nsanga inbox ngo none natwe amafaranga tuyatange ntimuyatange kirazira kandi ni mwanka mwese birakunda ariko niyo azatanga umwe muzo yatanga muyatangira iki inyanka mugayo izutanga amafaranga yumvise agatogwasa ataha atangaje ngo njya mu matora nka gwasa njye matora nka senere njye matora nka forodebu njye matora nka iprona njye matora nka gwasa urumva icyazo mvuga cyose abari inyangwa izotanga amafaranga mugabo ubu ntimwe tangi kuko muzaba muri ko murasha muraba amafaranga bafise imigambi yo kwishiraho Reveriano ndi kuri yavuze ngo amatora yaraheze sasa none ibindi muza kurondera ni biki nababwiye ko hari inkuru nza kuhereza ko inkuru ijanye nakamaramaza aho umutambukanye umukuru w'igihugu asigaye ari president yama hano ndagaruka ku nkuru dukesha urubuga gumwe mu baharanira agateka kazina muntu muri societe civile yavuze ngo ubusiwe president donc atangiye yibaza abonye ivyo yakoze mu ifoto mubona murabona Angelina Ndayishimiye ari kumwe na president wa Guinea Equatoriale mu butumwa turashaka kuraba ububasha canke ubushobozi umutambukanye umukuru w'igihugu afise gushika n'ahaja guserukira Burundi kandi akabikora nyene mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nkuko tubibona ngaha muri runo rwandiko hari hige hige ejo haheze niho umufaso n'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yanditse ku rubuga rwiwe rwa X Twitter yahoze yitwa Twitter yanditse majambo meza cyane makeya ati ndugure twa mugina natewe iteka ryo guhabwa umubonano mva yari karishima donc namura byumva nyene binyenye abategetsi bakora natewe iteka ryo guhabwa umubonano kuri uyu wa 19 nyandagara mu mwaka wa 2024 na perezida wa Guinea Equatoriale nyandicyubahiro Teodoro Obiang Nguema Mbasogo akomeza avuga ati twagiranye ibiganiro bikomeye bijanye no gutsimba taza ubucuti hagati y'ibihugu byacu twongera twigira hamwe ibisata bishasha byo gufashanyamo ndasubiye gushimira perezida n'umukenyezi wiwe kukungene banyakiriye neza n'ingene mbandanya gufatwa neza mu kiringo cyose nzomara hano Imana ibandanye guhezagira ibihugu byacu uyu ni First Lady w'u Burundi Angelina Ndayishimiye ndugaye twambugina yigereje ngaho guys ibintu harambana byandika perezida jewe perezida giye ahantu canka kavayo arandika kano kantu akavuga ukuntu byagenze nk'uwaseruka igihugu reka ndabakaroka hafi mwe mwibaza ngo kumbure ngo hari umuntu yamambwira ngo mugo wingura bankantuze ngo babano bantu ngura banka oya no kuri sinda banka nimba uvuga ngo ndabanka nimba utavuga ko mvuga kuri ijana kwijana numbwira ahantu wigeze ubona Denise nkuru nziza yandika bino bintu kuva imyaka yose kuva Demire Senye gushika Demire then wigeze ubona yandika bino bintu ku rubuga rwiwe rwa Twitter cyangwa Facebook cyangwa nabivuga no mu ijambo byibutse numbwira ahantu wigeze ubona yambaye impuzu z'umugambwe nta n'umunsi w'igitangaza baragenda bakitaganyika akaza kugasanga umutambukanye umukuru w'igihugu nawe n'umwubahwa kuko nyine ari nubwo bagiyeho bivye ntacu reka tububahe ariko mugabo nibisuma turabazi none aca agenda anavuga ngo yagiye guserukira igihugu atawa mutumye ni ambasaderi ninde kusanzwe na ambasaderi abasumbya iteka canke ugwego umutambukanye w'umukuru w'igihugu ibi mu byumve neza hano turabandanya twisunga amakuru atangwa n'urubuga ubwo baharanira agateka kazina muntu abadaharanira ibyicaro bya politiki mu Burundi muri Antunga niho dukesha ano makuru bavuga bati ni ubwa mbere umupfasoni w'umukuru w'igihugu ari waja kuganira n'ibihugu byo hanze ibijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hey none si na Burundi ntimubizi yavuze ngo ni na Burundi ibyo murabizi ko Evariste Ndayishimiye yarabivutse ina Burundi yarari mutaziriye none ibindi nibiki akomeza avuga ati cyahora ari gikogwa cy'umukuru w'igihugu umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu nk'ahari kuba hagiye Alberto Nshingiro niwe ari kugenda muri kino kibanza hamwe n'ubuserukira u Burundi mu makungu no kuvuga bari ba ambasaderi haraho rero bingushika uwundi mutegetsi wo muri leta akajyana ubutumwa bwa president Ndayishimiye cyanye birashika no muyandi ma leta umwe muri leta agatumwa akajana ubutumwa nk'uwaserukiye igihugu kandi mu kwipresenta avuga ko yaserukiye ariko hano siko tubibona bavuze ati natewe iteka cyo kwakirwa nka first lady hanyuma yaserukiye igihugu nyine nta nibindi okay ariko mugabo abantu batuvuze kwe ntibatubeshe icyo yimena we iki ni cyo yimena no kuri kwimana ukuri guhimba icyo yimena vraiment kwi ukiyibagira ukiyibagira kweje bazo gushira hasi none ibaze nk'ubujya Angelina arishara kiyumvira ati ejo bashaka kudukubita kudeta canke ndayishimiye ashaka kuja hano avuga ati ejo akazi gashura guhera nzobaho gute ibi muravyumvira mwebwe navyo mwumvira vraiment navyo mwumvira iyo muwa muvyumvira ntwa mudukindira ku mutwe dushonje ngo turahaze ngo tubasasire ibitenge ku nguvu urumva ibintu nyene bya bintu bigayitse okay reka tubandanye kwende bakuru bihugu nabo nyine barabikora mugabo bobo batuma intumwa reka tubandanye hano hanyuma rero ati kubw'amategeko umupfaso ni umukuru w'igihugu nta kibanza n'ububasha ndabukeye urumva na gatoya afise muri leta no muri no muri ivyo vyo guserukira uburundi canke igihugu mu makungu imvugo Angelina ndayishimiye rero yakoresheje hano ntina vuga ko yoba yarungikanywe ubutumwa n'umushikirano n'umushinga ntahe wiwe president Valence ndayishimiye abivuga nk'userukira uburundi afata ingingo okubijanye n'imigenderanire y'uburundi n'amakungu imvugo rero hagati y'ibihugu byacu vraiment ibaze hagati y'ibihugu byacu ubwo naje bino kugenda nkavuga ivyo niyandikiye hano mu gati ibihugu byacu nigiye mu kantuze kanga mu ga foundation ka hehe ubwo nuba nanze nanje sokiye igihugu uko ibyo byita kwiyibagira guhimba icyo imena agahimbo kibagiza kugara za mu rugara umujyango umunsi umwe muzosanya imbeho yabinjiranye reka mbandanye ngo akajambo kuvuga ngo hagati y'ibihugu byacu iyi mvugo ngo isanzwe ikoreshwa n'abakuru b'ibihugu gusa bonyene none Angelina ni umukuru w'igihugu akatubandanye birazwi ko bishika abatambukanye abakuru b'igihugu b'ibihugu bakagira ububasha budasanzwe ku bagabo babo ku buryo mu by'ukuri abo bakenyezi aribo usanga batwara ibihugu ibitwo bigenda tukaraba nk'uri ntuzenya kwa Robert Mugabe umutambukanye wa Robert Mugabe n'ahandi reka mvuge kwa Robert Mugabe gusa ho nzi neza umutambukanye wiwe yari afashe igihugu agishyira mu ntoki amatungo yose ari kwegerako ni kugura niwe yari ayoboye igihugu ibi byarabaye n'ahandi nshobora kugaruka ko ariko rero niyo bimeze gutyo abakenyezi barabimenyereza barabinyegeza muri anto donko nibwo ntibajanganya ngo byanikire ngo twatewe iteka ngo ndi naka oya barabikora mu ibanga ntibagenda bavyerekana ku mugaragaro umva barabinyegeza ntibashobora kwerekana ko ku mugaragaro ko aribo bategeka abagabo babo canye batari igihugu donko nyine hari gusa ngumugabo yagoya goya mugabo gasanga nk'ubugu vya America n'Uburayi usanga nko mu bihugu vy'Uburayi na America usanga bakoresha kantu already the first umukenyezi kwisonga mu kibanza ca mbere usanga ari nk'ahantu abayirubanza umukenyezi barashobora gutangira kumuha ijambo kubera kubaha icubahiro kuko nibo batubyara nibo baturera turanabubaha turanabakunda murabizi nibo badushira ku isi nibanyakubahwa barahabwa ijambo mu kibanza ca mbere ariko barahabwa ntibiha hano hoho rero murumva yuko ni wa umuntu usanga umva nyene atambuka hagaze mushaka muvyumva sumugabo sumukenyezi wa wundi ashobora gutambuka aciye bugufi yo yaye atambuka hagaze ugaba jigo ibintu biragoye kwe ibintu birazana ntibatambuka baciye bugufi ariko umukenyezi atambuka aciye bugufi murabizi natambuka hagaze vraiment agateka ukamye ibintu muze mubimenya muze mwubaha ibi ni kwiyibagira n'agahimbo guhimba urumva ukibagira no kugara umujyango ukibagira ko ivyo yaronde imyaka yose ashaka kwikwa ku mwana mutoya burya ubu bunyoni nimubona ko akubititse madame we yagiye gupanga igitega ubaza ngo amerewe neza iyi video iraza kuba ndende mu mbabarire ugombara yumviriza imare utagomba nawe ayive ko mugabo ndumva noheza buno butumwa ariko ndereke nerekeza ku musozo reka mvuge ngo Kuwa mbere mukakaro ibihumbibiri na mirongo ibiri na kabiri Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje icyese ko umufasoni Angelina Ndayishimiye ari ina Burundi icyo gihe rero ntiyasiguye icyo bivuga kuba ina Burundi canke ngo ububasha uwo muntu afise ubwari bwo mu mateka rero y'u Burundi ntivyari bwabeho ko umukenyezi w'umukuru w'igihugu canke umwamikazi yitwa iryo zina n'ubwa mbere ina Burundi cyabayeho kumbure ububasha bwa ina Burundi buratanguye kugaragara ariko rero byiza byotomogwa hakabaho amategeko abisigura kano kano koko rero ni nyuma y'urugendo rwanje Ndayishimiye yigira muri ntuzenya hano rero igitangaje nuko aba baharanira agateka kazina muntu nyuma yo gushira ubutumwa hanze u Face Teredi Njerina amaze kubona yuko ubutumwa bwagiye hanze yaciye ajugujugumira hanyuma kirafata bwa butumwa aca arabukosora reka ndabibereke ngaha ubutumwa muraburaba bwose kugira ngo mubone ukuntu yabigenjeje mwabantu umwe kumbe bafise n'ubwoba mwabantu umwe imitima izo baca mu rubavu ivyo akora byose barabizi ko bagira amafuti n'amanyanga urumva aciye ahindura mu nyuma inyuma yo kubona yuko vyamenyekanye yaciye yandika ngo yaciye yandika yuko yashikirije Perezida wa Guinea Equatoriale ubutumwa mugenzi we Evariste Ndayishimiye yarungikiye ubu Perezida wa Guinea Equatoriale ngayo nguko rero nshuti zanje bakunzi n'abateguriye uyu munsi kuri genekerezo rya 21 ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 nta byishimo bana babwira reka ngarukirize ngaha ibisigaye duhurire muri commentaire no kuri ya WhatsApp yanje +358 46 98 34 314 guteranya amajana 3 58 46 98 31 amajana 314 nitwa Daniel Mugisha ku rugendo news chanye kuri ya indisheni yanyu senere inyankamugayo peace and love.